Nataka nikuulize baba Raila Amolo Odinga. Wacha kuweka maandamano Monday na Thursday. Weka Monday, weka Tuesday, weka Wednesday.